Molweni guys, namkelekile nonke kwezi chisa pe entertainment channel. Bethunana waze wa undermineka uMakhumalo uinvite uMayeni e-restaurant kuba efuna baxazulile izinto ezingahambi ngendlela emndenini. Inkinga yaqala kwidina apho uMayeni wathi umpilo kwathiwa makangambizi ngoma. By the time esitsho lokho zange ingene kakuhle kuMakhumalo waye wayiqonda uba ngaphandle kwalonto kampilo uMayeni she has a lot of issues. Emveni kwala episode uMakhumalo waye waxelela uMusa uba ufuna ukukhuluma noMayeni baxazulule le nkinga kampilo. UMusa waye wathi go ahead and do that my love. Ndandimmamele ngendlebe zam zombini. Yesterday iye yafika ke imini enkulu apho kuye kwadibana khona oNdlunkulu. UMayeni uyibeke yacaca uba ubesaxakiwe uba uMakhumalo ambizele e-restaurant kuba zange akhe akwenze lokho ngaphambili. Njengoba uMakhumalo eyenza i-big deal lento kampilo, uMayeni yena uthi ayinamsebenzi. Akuyonto angade ayishiyele umzi wakhe aye e-restaurant ayokhuluma ngayo. Icacile uba yena kudala zimnetha kwamseleko. Wade wafunda uba azibuzwa zonke izinto ezenzekayo. Ezinye izinto uziva ubese uekta ngathi awuvanga. Ezinye izinto uzibona ube ngathi awubonanga. Not everything ifuna iclarity. Injalo nyani nyani Mayeni, I support your statement. Guys, in this case ngicabanga uba uMakhumalo uyize ngobuntwana. Kaloku mncinci usisi, so she is still learning. Masimnyamezeleni bo, saze sasha. Undermine efanele uMayeni. Ukuhlala ahlale abize umfazi omdala kangaka embizela into engacacanga kangaka. I mean there are so many things out there guys. uMayeni emphasized wathi, walichitha ixesha lam. Still uMakhumalo akaboni kwanto irongo. Uthi thank you for allowing me to waste your time. I guess it's because she got a support from uMusa uba a confronte uMayeni. Into endiyibonayo mna guys nansi. Uza kwenu qha. Akho xesha lokuba uunderstand indaba yesithembu. Zitsha umbango qha. I fail to understand uba kutheni uMusa engabenzi bathandane abafazi. Ngenye imini uyobuya kuvutha umlilo kulamsele kumall ayakhe emzumbe. Makadibane namadoda azikabanzi ngesithembu amsize kube khona i-peace kwakhe. Unfortunately, ubaba wam omkhulu akasekho, bendizomdibanisa naye mna shame amncede. Kuba le inguMakhumalo ayifunwa futhi izomelwa yintliziyo. Uhot ngolona hlobo ke guys u-episode 6. Sibona noMacele eblesa imoto kalwandle. Ebulela kuThixo nge-blessing amphe yona. Into angakhange ayibize ligama likaMakhumalo. Hayi alikho kwakwi-vocabulary yakhe. U-acte ngathi imoto iphuma kwa-Mercedes Benz ngoku ivela kuThobile. Nithini nina guys? Please share your views on comment section, like and subscribe. Bye.